Intact, vas prima de Angie, mami, funa. No, es ambasol, ambasol, bela abana choice, no tal más primo, bono más también de pan guaco. Ya, mami, Anisha, ven. Neyazi ingoma ka Hope no Liseza lethi noma ungakhala biza umali uma biza umama nizwile remix yakhona yazi thini noma niyascrima nize niscrime nisha ama voice nenithole nami-ke ngimenye umngani wami la unino wathi mngani wami yize ephathini yami cha unini yabhethe namhlanje yabona mina ngazi madoda yabona unino hayi ameshisa le ndoda le unyaka wakho ulingana nenamba yama-dreads wakhe no no ngabala ngenzeka i-21 nino please ngiyacela ke mfo ngibonile bakunikeza umejiso cela ungashiseli i-10 mfo ungashiseli i-10 izinto ezinhle lezi mfo Anisha bakhona abathanda amapiano la ngicela niphansi nizandla ngimbona bafethu yazi bengithi akuphakama isandla kodwa ngibona ngathi sesiphakama nekhwapa uyanizwa lapho DJ uyavuma shuthi nakho ya yabona kwenzekile ngelinda ngathi ngishaya ijoke ngashaya ijoke ngashaya ijoke ngashaya ijoke wangahleki muntu yazwayo ingoba bengedwa ya yabona lo December lo ufuna ngathi ungaba nemali yabona ube nemali isifiso sami ukuba nemali noma ngiyacela abantu abadala ningithandisini nethi ngibe nemali nje noma ngiwini lotho ngiyanithembisa ngasitshintsha isimo lafeni ngoba hhayi 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 yabona into engingayenza into yokuqala nja ngenza isiqiniseko sokuthi istrat nestrat nestrat salafeni kuba nama-security angenza okuningi nethi azosigadela umjolo ngoba nasizakephathi le ngcono vele ngihlale phasi ngoba ihlungu le nto wafethu la bantu abenza le nto ngiyababona abandala